azibonye inzu shaho z'umuhondo z'umuhondo nako katasize amarange amafaranga make none zirindwi zirindwi rwose.